Ninatabasamu, tunafaidika na tuko na love, tunaimarika. And that's enough. Ukinicall, nitaitika faster. Baada ya job, tuburudike na taska. Undugu ni kufaana, si kufanana. And you're not